zumutima
imvurira cyangwa
imvurira cyangwa buriya bihana izuba rya cyarasa
ariko ibihe
ariko ibihe
bibika kumare
imbaraga zumutima
imvurira cyangwa
imvurira cyangwa buriya bihana izuba rya cyarasa
Kukugami,
kugami bimana bwegeje Witegure kumasurishura dawe
Ibihe,
ibihe bizashika Anamila iduke, abantu benshi bazibagira
Ya jambo
ya jambo gifatiro
Ooh.